I a mātou e whakahau ana i te pūnaha hauora hinengaro, waranga hoki e hiahia ana mātou kia whai tautoko ngā tāngata katoa o Aotearoa. Ahakoa kihia, ahakoa āhia, ahakoa pēhia. Ko tētahi wāhanga matua o tēnei whakahautanga ko te hanga i te ture arotou. A, i te tau 2019, ka whakaae atu te kāwanatanga ki te tūtohutanga mai i te pūrongo a Heara Oranga. Te pūrongo a te wīwī ki te hauora hinengaro me te waranga. Ara, kia whakakorengia, kia whakakapia hoki te ture hauora hinengaro. Ko te ture hauora hinengaro, Compulsory Assessment and Treatment, tētahi ture e whakamohio atu ana me pēhea tā te kāwanatanga haukoti i te koiora o te tangata hei tuku atu i te maimoatanga ki aia. Ahakoa kaore e whakaitia. I whakaturia tēnei i te tau 1992, engari kaore e hāngai ana ki ngā aronga hauora kua puta mai i muri mai, ā e ai ki ngā tatauranga he kino rawa atu te wheako o ngā Māori, ngā iwi o te Moana Nui a Kiwa, me ngā tangata whaikaha ki raro i tēnei ture. Toko maha ngā tāngata ki Aotearoa ka uru atu ki ngā ratonga motuhake mo te hauora hinengaro me te waranga i ia tau. Ā, kaore te nuinga e whakanoho ia ki raro i te ture hauora hinengaro. He oi anō, mō ngā tāngata ka whai wheako ki raro i te ture, he kino rawa te whakaaweawe. Nā reira, me whai aronga mātou mai i ngā tāngata o Aotearoa mo te āhuatanga tika o te ture hauora hinengaro. Kei te hiahia rongo mātou i o whakaaro mō ētahi take whānui, tai ana ki te kaupapa o te ture. Me pēhea te whakaū i te tiriti o Waitangi, te raukaha me te hanga whakatau, te here taratahi me ētahi atu mahi here. Kei a tātou te āhenga ki te waihanga mai i tētahi ture hauora hinengaro hau, ka parahau i ngā mōtika o te tangata. Ka whai whakaaro ki te tiriti o Waitangi, ka mutu, ka whakapai ake i te tōkeke. He nui ngā take hei whakaarotanga ake, kei te hiahia mātou ki tō tautoko mai, hei āwhina i tā mātou tārai i te āpōpō o te ture hauora hinengaro ki Aotearoa. Mo te toenga o ngā kōrero, toro atu ki te whārangi hauora hinengaro, waranga hoki ki www.health.govt.nz.